Everlasting praise team, the United Church of Zambia, Nyamkolo Consistory, Chisanza Congregation, featuring MP the Gospeler, JMRC. God, we thank you.
Ichicha na chakula, welesa kwa fweko. Ubuwa vya wakulisha, welesa kufweko. Ama familia kayeka, tayale fwayo kutashanya iyo. Indu kwa sheka sheka, nefilonga nino kupusana. Umona kengachi tefi, sumacheti wala nyo wananyina. Tulelo la kwisa, wewe na Kristu. Kesho munowe, efya lechi tanga fisuma. Omupenko sho, epanya mwaleto uyantanshi. Kesho munowe,
efya lechi tanga fisuma. Omupenko sho, epanya mwaleto uyantanshi. Kesho munowe, efya lechi tanga fisuma.
Mashiwa ya suma paliba munyi nawe. Na tuime turandia mashiwa ya suma paliba munyi nawe. Jali na mailo, ulia na asosele fisuma sungira kwa banga. Jali na mailo, ulia na asosele fisuma sungira kwa banga. Never give up, ukulandira nefisuma mwenka shine ndume. Never give up, ukulandira nefisuma mwenka shine ndume.
Ibukisha muchipingo bamunye na defede babulire bamushitisha. Bamuna kwati bafiko ntolola kanshi bare mutwala kuchalo chakubange mfumu. Feva ya kwalisa ya ringa defede uyo abane mfumu. Feva ya kwalisa ya ringa defede uyo abane mfumu. Nomba shishi weba munyina wafuke mesha nikuli defeti. Nomba shishi weba munyina wafuke mesha nikuli defeti.
Kesho munowe, efya lechi tanga fisuma. Mupenko sho, epa ya mwaleke uya ndashi. Kesho munowe, efya lechi tanga fisuma. Ukusekana awe, awe, ifwe tokana. Ukusondana awe, awe, ifyo vyakale. Ukusekana awe, awe, ifwe tokana. Ukusondana awe, iyo twala wishanya. Mutashe iwe, tuleto unoshi. Mutashe iwe,
division nawe yo, contamination nawe.
neje nawe yo tifuna ja baby unity.
Ama palo yeshilo mapusana pusana let's move in one accord. Ama palo yeshilo mapusana pusana let's move in one accord. Nechishinka tukafimona pinto kusela mulaibi yesu. Nechishinka tukafimona pinto kuchinja mulaibi yesu. Nechishinka tukaimona prosperity mulaibi yesu.
Useka na awe awe. Ukuzwa kana